Apha ke sinepali yokuxhasa esikhepheni ebanjwe ngentambo eqinileyo. Ntambo le ibotshwe kumphezulu wepali iyodibana nomphezulu wesikhephe. Xa le pali inobude obungange-20 feet, umgama usukela ezantsi kwepali ukufikela kule ndawo intambo idibana khona nesikhephe yi-15 feet, inde kangakanani le ntambo? Masizobe ke isikhephe sethu kunye nale pali nentambo kunye nomphezulu wesikhephe sizocacela ukuba sithetha ngantoni na. Sizozoba ke masike sisebenzise nokwamabala agqamileyo. Soqala ngelityheli, isikhephe sethu sizoba tyheli. Lona ke ngumphezulu wesikhephe obizwa ngokuba yi-deck. Singayibhidanisi ke nala chocolate siyithanda sonke kuthiwa yi-top deck. Lena ke ngoku ibe ngumzantsi, masizobe namanzi apha, masithi iselwandle isikhephe sethu kodwa leya yo-Titanic. Yabona noko ndiyizamini. Sizogqibezela ke ngozoba ipali yethu yokuxhasa le kuthiwa yi-mast. Nizoqaphela ke ukuba apha ekuzobeni akhange niqalise tu ukuba incutshe kuba noko ndiyalibona ubizo lwam uba alikho kwelo cala. I-mast yethu ke besithe ingakanani yi-20 feet. Sitsho siyicacisa ke apha siyibhale siyibonakalise nalena ukuba yipali. Kuthiwa ke ngoku le ntambo idibana ne-deck yesi sikhephe sethu umgama ongange-15 feet ukusukela apha ezantsi kwipali yethu. Masizobe ke intambo yethu sizothi idibana ne-deck apha kobu buthuba. Sibe sesizoba ke asicacise ubude bayo sithe yi-15 feet. Sikhumbule ke bahlale i-feet asithethi ngeenyawo, sithetha ngobude. Iinto zaseMelika ke indlela yokubala ubude endaweni yokuba sisebenzise i-meters. Siqaphela ntoni ke ngoku ngale nto siyizobileyo apha? Okokuqala uzoqaphela ukuba apha sijongene nonxandathu. Ngaphezu koko ayingonxandathu nje, lena yi-right angle triangle kuba le pali ime nkqo i-deck yethu yema yona ithe tyaba. Sentsho uba ayinaziginqi ke ngoku. Kwaye zombini zime ngqo ngamanye amazwi zi-straight. Apho zidibana khona ke ngoku zenza i-90-degree angle apha kule kona. Siyayazi ke ukuba xa sisazi ubude bamacala amabini e-right angle triangle singakwazi ukufumanisa ukuba lide kangakanani icala lesithathu lalo nxandathu ngokusebenzisa i-Pythagorean Theorem ngamanye amaxesha ekuthiwa yi-Theory of Pythagoras. Wathi ke uPythagoras ukuba ubude be-hypotenuse buziphinde kabini bulingana nobude bulamacala amabini buziphinde kabini badityaniswa. I-hypotenuse ke uzoqaphela ukuba kwasoloko ililona cala lide kunamanye anga amacala kunxandathu one-right angle. Koko kwasoloko ileli cala lichasene okanye lijongene ne-right angle yethu. Ngoko ke xa mhlawumbi ungaqinisekanga ukuba leliphi icala, khangela i-right angle apho ikhoyo usogqiba ujonge eli cala lijongene nale-right angle. Apha ke kule ngxaki kufuneka sifumanise ubude be-hypotenuse. Amanye amacala siyawazi, masenze sibone. U-15 squared, omnye wala macala amafutshane ubude bayo buziphinde kabini, sidibanise ke ngoku nelinye icala elifutshane, nalo ke phofu liziphinde kabini u-20 squared. La macala ke xa ndisithi mafutshane nditsho xa ethelekiswe ne-hypotenuse ngobude. U-15 squared plus 20 squared ulingana nobude bale ntambo buziphinde kabini. Masithi ke ubude bale ntambo ngu-R, kuba lo R umele u-rope. Leyo ke bubude bale ntambo. Ngoko ke u-15 squared plus u-20 squared izoba ngu-equal to u-R squared. U-15 squared ke xa simbala ibe ngu-225. U-225, u-20 squared ke ngoku yena ibe ngu-400. Sibhale u-20 squared ngu-400. Loo nto ke isasinika u-R squared. 225 edityaniswe no 400 ngu 625 yena ke ongu r squared. Kodwa ke khumbula ukuba thina sifuna u r ngoko ke sifune I square root sika r squared. Kodwa esikwenza ngasekunene kufuneka sikwenze nangasekhohle. I square root sisinika inani ekufuneka liziphindile kuze sifumane elinani sinalo. Ngoko ke u 25 xa eziphindile ku 25 ephinda phindwe ka 25 londo isinika u 625. I square root ke ngoku ibe ngu 25. Londo ke ithetha ukuba intambo yethu inde kangange 25 feet. Masitsho siyibhala ke u 25 is equal to u r. Siyaqaphela ke futhi ukuba I hypotenuse inde kunamanye amacala ethu amabini.